nta kintu na kimwe cyotuma umukuru w'igihugu yihutira gutera igikumu ku ibwirizwa nkiri kandi azi neza yuko buzoca abarundi bagenda kugitwarira muri sentare.
Bitashimira Imana umukuru wa force mu kiganiro habanyamakuru ku bijanye n'iteka riheruka gutorwa ry'umugujeje gutatura ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo sentebe yashimikiye ku ngingo ziri muri iryo tegeko muri force babona ko ryemejwe gihutihuti ngo kandi uretse ko rinyuranye n'ibwirizwa shingiro ahubwo rishobora gusubira ku byura injyane z'amoko. Aho ni mu gihe abahungiye hanze y'igihugu bagizwe ahanini n'ubwoko bw'abahutu, hanyuma abahungiye mu gihugu hagati nabo bakaba bagizwe n'ubwoko bw'abatutsi. Ku bwa Vitashimiye Imana ngo ntibyumvikane ingene CNTB ivuga ko iharanira agateka k'abatesheje ibyabo mu ntambara yo kwitaho mu gumwe w'abarundi, uwundi nabo bikabakamizwe n'ingoma.
Uno musi bariko bavuga bati aba bahutu bari ngaha nahanye mu barondera amatongo vyanka vyakunda abahungutse mugo muri uwo mwanya nyene abahungiye hagati mu gihugu nka 99% cyajyana ku ijana n'abatutsi bavuga bati aha hantu muri hakwamye niho hakwiye kubakwa ikibuga cy'indege ni muhave kandi cyo bahunze ubwo babahunze bafise bakibufise.
Vyongeye kandi ngo ntivyumvikane ingene abategetsi bakuru b'igihugu bihagira amatongo manini manini mu gihugu cyose, ku rundi ruhande bagaca bashiraho umugujejwe kugarura amatongo ya leta. Umugufi ufise uburenganzira mbere bwo kwaka uwari we wese itongo ushobora kubuvuga yuko ari rya leta
mu kiringo kitarenga ukwezi kumwe. Ibyo byanditse muri rino bwirizwa. Mu kiringo kitarenza ukwezi kumwe itongo rizoshobora kuba ryanyazwe umunyagihugu rihabwe iyindi miryango. Bashobora kuba ari abahungutse, bashobora kuba ari abimutse, bashobora kuba abahawe kubera imvo izi canke izindi. Niho tuvuga tuti ibi bintu bigiye gutera induru mu gihugu aho kugabanya amatate yari asanzwe ari mu byerekeye amatongo.
Si ibyo gusa, iryo tegeko ritegekanya kandi mu ngingo yaryo y'indwi uduce B na C gufasha abahungutse mu bintu bitandukanye harimo no kuburana. Ivyo ngo ntaho vyakabonetse aho bucamanza buhimiriza bukongera bugafata munda uruhande rimwe mu bafitaniye amatati. Vitashimiye Imana ati byo babaje kubona umukuru w'igihugu ahezagira itegeko nk'iryo akanemanga mbere y'abarundi n'amakungu yuko azokwemanga inkurikizi zaryo. Amenyesha ariko ko muri force batazogemera ngo mbere bibaye ngombwa bazokwitwara mu masentare yo mu bindi bihugu.
Ibwizwa mwene iri nta wuzori hagaciro byo nyene rizokwifuta. Icyo ni cyambere ikigira kabiri. Twedwe tuzojya mu mugwi bazokwitwarira ibibwirizwa haba mu masentare y'u Burundi haba mu masentare mpuza makungu kuko ibwirizwa nkiri rihotora abanyagihugu rigaruka kubateranya rigaruka kugarukana ibibazo bihagaze ku bwoko. Tubona yuko iribwirizwa ridahuye n'ibihe tugezemo.
Kubw'iryo tegeko abatazoshimishwa n'ingingo sente bizoba yafashwe barafise uburenganzira bwo kunguriza muri sentare idasanzwe icimanza z'amatongo n'ayandi matungo, ariko ingingo zafashwe zizoba zirakurikizwa nk'uko biri mu ngingo ya 25.